Wacha makofi ya vigelegele kwa ajili yao. Wacha. 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 Wacha wewe.
Wewe
mjomba. Wacha wewe.
Hebu
makofi ya vigelegele kwa ajili yao.
Watch out!
Watch out! Watch out! Watch out! Watch out!